And the future belongs to us, to the people that love so much. And the future belongs to us, kids of the universe, kids of the universe. And the future belongs to us, and the future belongs to us, and the future belongs to us. We're not afraid to move, we're not afraid to lose, we're not afraid, we're not afraid. I'm telling you da-da-da-da-da. Da 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 da